I tīmataia ki te mahi whakaahua ki tāna kawereo, hinayanei ko whānau mai he pakehi I te rāmahi āna ko Ahiparadise te ingoa. Iaia e te kaumā whātauana ka tīmata ia Lennox Goodhue Wikitera tāna pakehi, ā e rua tau whai muri iho, kei ngā mākete ia e whakātu ana I āna mahi, kei te whakahaere toa takatū hoki, hei hoko atu I āna mahi mō te kirihimete, anei rā a Harata Brown.
He matapihi tirohanga ki te kāinga ake.
This is Porua, this is outside my house on Paripari Reserve.
O tēnei uri o te rarawa o Ngāti Kuri Koia ko Ahipara, ko Ahiparadise, kia Lennox Goodhue Wikitera.
I started taking photos when I was around 13 and then I turned 14 September 2020 and yeah, 14 was when I started my business.
Hei tāna roaka mai te wairua rakahinonga I roto I aia, mai tōna tamarikitanga.
Auntie Mary taught us how to make rongoa and we would go out and we made heaps of rongoa and we went out on the side of the road outside my house and started selling rongoa. And I even used to live down at the golf course in Ahipara and I remember I'd sell golf balls to all the golfers and stuff, so it's always been in me.
Tai rawa mai ki tōna rangatahitanga ki te wā o te noho whakamoho ao ka tāti tana whakātu I āna pikitia ki te ao.
I just had lots of time on my hands, went out and just started playing around with my phone, went on walks, and I really fell in love with taking photos and getting all creative with it. And then my cousin's fiance gifted me a camera. She said to me, oh, you know, you should try and make a business out of this.
Nāwai, nāwai, ka tāngia, ka whakapukapukaina, ka whakarātakangia.
Started my Facebook page, and then I just kept sharing, and then it just sort of blew up, and then I did the photo book, and that went really well, and then about 2 months later, I did the calendar.
Tahi ka whakakapungia, ka whakasarongia hoki āna pikitia hei takoha ki te ao.
Came out with cups and then I went into canvas prints. And then in 2021, I did a Māori calendar, sort of like a bilingual calendar, which was based off the Māramataka.
Hakoa he ākonga ia ki te kurakāreti o kaitāia ka whakahaere ia I ngā mākete o tōna wā kāinga ake o Ahipara, ā e whakātūria ana āna taonga ki tēnei tua pop-up I kaitāia.
So I hope to do a bit of travelling and go, you know, see new places around the world and just keep growing businesses and create new businesses and hopefully, you know, create a living out of it, because I actually really enjoy it.
My advice to other young people would just be to get out there and do it.
Hakoa ko te kirihimete tēnei wahanga o te tau e kore e mutu ngā mahi a Lennox. E whakapau kaha nei ki te hoko atu I āna takoha ki te ao. Harata Brown, te kariri.